Habibi ya nuri laini shapenda tayari, waja waseme nini maneno sijali. Habibi ya nuri laini shapenda tayari, waja waseme nini maneno sijali. Shapenda tayari, waja waseme nini maneno sijali. Habibi ya nuri laini shapenda tayari, waja waseme nini maneno sijali.
Habibi, habibi, habibi ya nuri laini.
Music. Yeah.